za Magic TV imeze gute muraho murakomeye kuri micro murabona ko ari rukundo ange minouche ama ndameze neza kandi ndibaza ko namwe umeze neza ikiganiro si kinsi quiz kandi si open mic kandi uko kimeze n'ikibazo kimwe twagiye turabaza abantu duhura mu ibarabara batandukanye abakobwa n'abigeme donc bakiri bato ikibazo ni kimwe byokunda byo gukundira wewe kushora kuvuga ati ufate decision yo kubakana no muntu kwera uburyo bwiwe eh nawe muri commentaires ushobora kubyandika ati je ndabishobora cyangwa sindabishobora ati impamvu ni iyi cyangwa impamvu si murakoze cyane muguma mwana natwe turabakunda cyane murabizi yuko turi ngaha ku bwanyu please abatarakora subscribe turabarindiriye murabizi yuko turakubwanyu tubandanye ibyo dukora byose dukora kugira tubaryohereze ego hama turabakunda cyane murabizi nguma ndabivuga merci beaucoup ciao kiganiro cyane Mumeze gute.
Meze neza.
Nawe.
Nanje ni bon.
Banye taminusha nawe.
Twa sisi.
Sisi.
Nanje ni twa etsi.
Etsi.
Reka dore kwa sisi. Sisi ndashaka kumbwira. Umuntu utigeze ukunda. Ariko akagukunda. Akaba afise amahera kandi menshi. Nawe ukaba ukenye. Uwo kwemera kubakana nawe.
Bon. Kuri jewe oya.
Uri si.
Ego.
Kubera.
En fait, bon, iyo umuntu Nambe urukundo samahera gusabye avana umuntu wari wese aho umuntu ashobora kuvuga ati bon jewe nkundaye n'umuntu umva nambe ikuntu hari umuntu basi usanga aje ngo mukundana akaza akwereka ko hari umuntu basi w'amahera w'amahera menshi akaza basi ugasanga nta agaciro guha mu byose ni bon nahatokweka ko basi avuga ati amahera ko baraje bavuga ati abantu benshi bubu
nambaje
kwirwa mvuga ati urukundo basi samahera ni ibintu ni kwiyumvanamo n'umuntu
ni wapfa umukunda hamukamuvanga
ni wapfa umubana nawe hamukamuvanga nakunda
ba kwije oya oya naje nuko
kira nawe ushobora kubana n'umuntu just kira amahera yiwe
oya ntabwo nushobora kubana nawe kubera amafaranga yiwe kuko naho gera n'amahitamo yo kugenda kuri we kubera amafaranga après yo kudevalorize ego
bishitse naho ugasanga usi kibazo kandi ico kibazo kugira uki ucishure ari nk'umuntu gwaje canke nawe urashaka kubugwaye ayo mahera wo yagisha uko nyene
yes ega yeah oyagisha kuko buriya umuntu wa mbere ushaka kuba wumva wo kunda n'umuntu agukunda amafaranga naza azinyuma ushaka kumuturi kibazo ufise kugira gufashe mugabo atabintu bindi bintu bihaki yeah
omega ndashaka kumbwira ushora kubakana n'umuntu just kwera amafaranga ye
cyane gose yego
urukundo we ntacyo rukubwiye uvuga ati hari amahera ntangorane
none minoshe none par exemple umaze nk'imyaka ingahe atakaza office hamukacironka nyene nk'umudada afise inote kabisa ibana umu millionaire je no agenda kabisa
akurusha imyaka na
andute myaka biravan niyo myaka yari kuko hari umukecuru brema sinshobora
umukecuru we ni guhera ku myaka ingahe
umukecuru bon 50 Ego.
Uvuga tari 45 ni sa.
Ego, ndagenda prem.
La, avera.
Ndashaka arbe rumbire, ushobora kubakana n'umuntu just kubera amahera yewe.
Oya.
Kumviya na wo ufite ikibazo gikomeye cyane amahera akaba hari. Ntiwapfa umukunda hamukaja ntiwapfuma ubemera ukabana nawe hamukaja kumuvanga n'ukunda.
Kubera ugerageje kubiraba amafaranga n'urugo biratandukanye. Amafaranga nashobora kubaka mu rugo umushaka kwa musa amafaranga menshi ari ku munota mukonda ugasanga nubundi ni handa amafaranga naca bamariye
urabize ko ko twese tubayeho kwera amafaranga donc ata amafaranga urabize ko atabuzima n'amazi ni makufi cyana kugira uyaro
ya ndabizi ariko singombwa umuntu aronka ama ariko singombwa umuntu aronka amafaranga menshi kugira ngo abeho n'abamayibobo abatunzi barapfa ariko abamayibobo bagasigara babayeho
Iva ndashaka kumbwira ushobora kubakana n'umuntu just kwera amahera yiwe.
Amahera. Andusha imyaka, tandusha imyaka.
Mu mpande zose.
Mu mpande zose. Jewe kugiwanje. Bivanye n'ukuntu. Ya n'ukuntu turi ko ha twese turondera amafaranga. Nta muntu aba
yagira. Nuba hata amafaranga.
Ta amafaranga ukeneye.
Amafaranga arakeneye mu buzima.
En fait kwa bameze kose. Kobana tu
uko yameze kuzana n'abya category bari kuratubwira
ngo imyaka asumbi imyaka yaba tasumbi imyaka hashi twoba
iva bakunze kuvuga ngo ivyo n'ivyo abakobwa none twa abakobwa tubigira ko adukunda amafaranga none dufate yuko namwe bwe turi bamwe
hari abakobwa barenza abakobwa barenza n'abahungu babikora ari mu mpisho batabikunda
wowe ubikunda canke ubikunda amafaranga
ntabwo nabikunda gusa ntabwo ndabikora gusa ko ya amafaranga nawe tuba turi ko turi mwitengure urabizi itengo ry'amafaranga ni hatari acacye
kumvi yahe inesi na wowe ubukenyu ukwemera ukavuga ati je nafise amahera no
ni batakuru kunda ariko ruti imbere atari amahera yego
inesi ufise nk'ikibazo kandi ukenye ico kibazo gikenera amahera uwo muntu wo mugisha
ego no mugisha
just ko rukunda
ego
urakoze cyane
ego
eh remi ndashaka kumbwira washaka ko bakana n'umuntu just kwera amafaranga ye
bon biravana mbwa eh kenshi biraba mugo mbwa jesi no bigira ko rukundo samahera ego
ngura bizi ko twese tubayeho just kwera ata amafaranga urabizi namazi nturonka
neza cyane ndabizi cyane gose mbwa tukurikije imico nyene ntawugira no twara umuntu kubera ngo amahera ya
yituvuze imico ni kuvuga iki
bon imico y'ikirundi je ko ndi mu Burundi ego
imico y'ikirundi harimo aho mu gukunda harimo urukundo ko dukwira kuri twara mu mico y'ikirundi
bon eh no par exemple umuntu nakunze wewe tamara ufise ukacaza undi ufise amahera je prefera wona atanguranye eh
c'est normal imico y'ikirundi
de imico ni basi ni imico en general ni imico eh
utire naho wowe ufite ikibazo gikomeye umukobwa akubwira ati ndagikemura wewe uvuga ati no
je nakunze
ushobora kubakana n'umuntu just kubera amahera yewe
amahera
ari umukobwa ari umumere
wamukunze ariko kubera afite amahera
so nk'amahera nkangara
ayakurusha
ayandusha nk'ubu ndafise nk'imiliyoni nk'amajana nk'abiri iyo bafise nkanga Fwa de. Oya, imiyo na majanane sina obte.
No, barira. Shate, basi, tureke ibyo. Shate, umgire. Ko kuri wewe urukundo go worukura mo kwera amafaranga.
Gusa byo vana we no kuntu yo bangana nubwo yafise menshi ari imyaka no kweme.
Nk'imyaka ingahe to kweme?
Andusha hejuru ya cumi.
Parfait, the Shakungir, or Shora Kuba canon, just square my office.
Quijewe, or ya Kuba canoe kundo. Snokwa quare mahera, no quare kund.
Parfait, our fisikivazo. Saves your sikivazo channel, no family of sikivaz, Akazum Koga Kagukund, Kandakurusha mahera, Womanga can't be the fat Ugajumon. Afise no kukurihira kandi n'umuntu ufate nka mama wawe canke sister wawe umuntu ukunda kwa amahera akayakwemerera byose mugabo kwera umukunda ivyo navyo gukora
aya byo bana ukuntu umutima wanje wamakiye ukuntu jaho no ushaka kugira amahera n'umuntu kubera amahera jaho ndje tima byo fuma n'ukuntu namushimye jaho namushimye sino shura kuvyemera
Yemera parfait n'ari mahera izanyu konyene.
Oya nayo bafite amahera gikuru.
Ukemera mama wa gafa cyangwa sister wawe.
Oya niyo gusa no musengera gusa igikuru n'urukundo kubera hari ama FMS ashika nk'ubu iyo mugize mahaje. Iyo kubera mutwanye kubera amahera amahera ashobora guhera ama mahera heze. Chomba bibi nti usanga mu kitabyo urukundo.
Yego. Buriya ndashaka kumbwira wo kubakana n'umuntu just kubera amafaranga ye.
Kubera amafaranga.
Yeah. Naho ofisi kaze cyagute wewe urumva ko amafaranga atabito
ah ya amafaranga niyo tuma yuko norongoro bo no kuri
umudadu gasanga murangana canke ari musi yawe tureke ivy'imyaka abantu benshi bacha bitwaza imyaka ngo mahera ronka abakurusha imyaka no murangana umudadu wa mureka
tungana
asamahera kandi uri mu bibazo by'amahera wo mureka
bom bipanye no kuntu tuba twemeranye
mwemeranye gute
yoba
mwemeranye cyangwa ukuntu ba wemera amahera kuko twese tubaye gukora amahera urabizi namaze inturonka ayunwa udafise nijana
yego
amahera wo yaheba kwese umudada yagukunda
mwakundanye byo kubura atabugeje
abantu bamukunda nta kantu bumufiti just mwagashya amahera eh niwe mukunda
rumba ko tugizwe n'amahera nko babivuze aha dubana no yasiga
urumva akunze kumwe ngakonga nitwe dukunda kwerangwa abantu ngo ntacyo twakunze tukunda ayo mahera yawe urumva ko turi bamwe mugabo urumva ko nawe bitokunda ko wihangana
nibyo ariko
kim ndashaka kumbwira wo shora kubakana n'umuntu just kwera amahera yewe cyangwa ngakunda n'umuntu kwera amahera yewe
ya ivyo birabaho
kuri wewe byagushikira
je byonshikira vraiment kwera murabizi twese tubaho kugira turondera amahera
wewe uvuga ati yizanye no canda yakira urukundo
yizanye geno yakira vraiment gusa bishitse nyana amahera kamuhera ndafise kumutoka basinkage ndahandi
urumva bya inda bakobwa bakurumva ko ndamwe aho ngumubikora
eh ya birabaho nyene
omega ndashaka kumbwira washora kubakana n'umuntu just kwera amafaranga ye
cyane gose yego
urukundo we ntacyo rukubwiye uvuga ati hari amahera ntangorane
none minoshe none par exemple umaze nk'imyaka ingahe atakaza ofisi hamukacironka nyene nk'umudada afise inoti kabisa ibana umu millionaire jene wagenda kabisa
akurusha imyaka nawe
andute myaka biravana niyo myaka yari kuko hari umukecuru brema sinshobora
umukecuru we ni guhera ku myaka ingahe
umukecuru bon 50 ego
uvuga ati ari 45 ni sawa
ego ndagenda brema
yuko umugore arakubagana ashobora no kumwubita